ifanele sibe noqonda ingoba the opening of doors is not every door ezovuleka. Ibambithule mntwana, iyangiphazamisa. Akusiyo yonke iminyango ezovuleka ezobe ivulwe nguNkulunkulu. Abazalwane, they need to be careful. The enemy can also take the advantage ngezinto esithi thina siyazikhulekela. USathane abanye angayivula iminyango sithi thina umpostoli wamemezela inkonzo yokuvula kweminyango. Hey, uNkulunkulu wavula, kanti akuvulanga uNkulunkulu. Isitha sithathe iadvantage because sizwile ukuthi yini esobe siyikhulekela. Now, since the devil knows that we are so desperate, the devil can also open doors. Anikhompela namhlanje. Nikhona? Nikhona bazalwa? Ngithi mina, the devil can also open doors. Khona abantu abangathola iminyango bacabanga ukuthi uNkulunkulu ovulile. Khona abantu abangathola imisebenzi basebathi wazongivulela uNkulunkulu. Ngisho noma sowuvulekile umnyango, uyambuza still uNkulunkulu ukuthi baba yiwona na lo. Ngoba uSathana angawuvula bangakho abazalwane namhlanje ebe bangasebenzi bekhonza every day constantly every service. Kwavuleka iminyango, iminyango yakhona ithena ivuleka come Sunday. Abasatholakali enkonzweni, basebenza even nange Sunday. Now, if ucabanga kahle, can God do that? Can God move you away from his presence? No. Then what happened, mfundisi, in cases ezinjalo? That is why makwenzakele ungumzalwane wavulela kumnyango onjalo. Let's say kudala vele Nkosi yami ukhulekela umsebenzi. Ngoba kubiza abantu abamethembayo uNkulunkulu ukuthi ebuze umuntu ukuthi baba ngabe ngempela yiwona lo mnyango na. Hallelujah. Kufana nomuntu othandazela umshado nangafika insizwa ithi ngiyakushada mina manje ngifuna ukuvela ekhaya kini. Ange usalibele ukuthi Nkosi ngabe uye nalo. Uyovela uthi hayi ngeke ngaloku ngaze ngiguge, hayi asambe sekhaya asambe. Ngoba kudala uyikhulekela lento. So kunezinto uSathane azikahle kamhlophe ukuthi siyazidinga. So now sidinga lezo zinto, we need to be careful because kuneminyango engavuleka thina si assume ukuthi uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu kekho lapho. Hallelujah. Hallelujah. That is why abazalwane fanele sibafundise izwi likaNkulunkulu. Sebafundiswa izwi mabungele amandla. Sebamukele amandla bazokwazi ukuhlola omoya. Lento esithi ukudisena imoya. Ayive ibalekile i-discernment of spirit. To discern a spirit is to check ukuthi is this spirit of God or is this spirit of the devil. So now you cannot descend if you don't have the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that helps us to descend. Why? Because the Holy Spirit knows everything. Nothing is hidden before the Holy Spirit. Even in aleya efihlakele kodwa kumoya ngcwele uyayazi. Ayikho into efihliwe kumoya ngcwele. Wazi into engakenzeki. Akuxwayise ingakenzeki. Wazi into ezokwenzeka in 2 weeks time. Akuxwayise this week. Wena uthathe izinto kancane. Wazi izinto ezokwenzeka next month. Wazi izinto ezokwenzeka kulonyaka, during the course of the year. The Holy Spirit knows ukuthi kuzokwenzakalani empilweni yakho. The Holy Spirit knows the doors
uNkulunkulu azozivula kule nyanga noma kulonyaka ka 2024. The Holy Spirit knows even your prayer. When your prayer is answered, the Holy Ghost will tell you that you have received. You have received what you've been praying for, because the Holy Spirit knows the will of the Father. And the Holy Spirit will tell you what you've been praying for, you have received it. That is why some of the things sizamukela zingakafiki kithi. Ngibonge kuNkulunkulu ngithi baba sengiyabonga. Ngibongani umsebenzi engakawuthola. Ngibonga ngoba umkhuleko engikwenzile umoya ongcwele uthe sowutholile. Makusho yena akungabe kusajika, akungabe kusashintsha, ngoba ungumlomo ungaqaphi imanga. Moya ongcwele Sanda Mahasiya. Umoya oyingcwele bazalwane akakwazi ukukhuluma into engekho. Moya ingcwele akalikhuluma iphutha. Yonke into eshiwo umoya ongcwele injengoba eyisho. Thana kube njalo Nkosi. Hallelujah.
Ngafuna ukufundisa ibandla kula ma prayer eswenzayo. The night of what? The night of what? Ukuthi you need to check things. Ungezi enkonzweni ngoba naku abo 626 wena ubajwayele. Isa because kunezinto engifuna uNkulunkulu, engifisa uNkulunkulu angenzele zo. Futhi ngiyamethemba uNkulunkulu. Ngisho akufanele ukuthi ngabe namanje mfundisi sisabatshela abantu ukuthi u626 uze Alexander ngenani ku 3 days fasting. Bese kufanele ukuthi ngabe abazalwane sebayazi ukuthi inkonzo mayiza la. Asikwazi ukubamba inkonzo singazilanga ukudla. Ukuthi umfundisi wenze mistake wangamemezela ifasting thina silibandla bokumele sazi ukuthi izala mayizala siyayifastela siyayizilela ukuthi yini indaba sifanele sifa ngoba sifuna ukwenza izinto ngenjwayelo. Once sajwayela uThixo uyasuka. Izinto zikaThixo ukuze uThixo asebenze kumele zibe zintsha njalo. Kube ngathi namhlanje azi uThixo uyaqala ukwenza into, kodwa sibe sazi ukuthi uNkulunkulu uyazenza izinto. Once saba familiar ngezinto zikaThixo, once saba familiar, sipreventa noma sivimba ukusebenza kwamandla kamoya oyingcwele. Once saba familiar, asibi nama expectations. When you are familiar with the situation, you don't expect anything. You just come because uyazi ukuthi siyazi ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi emva kwalokho umfundisi ke angena athathe pulpit ashumayele noma umfundisi ethandaze isikhathi eside. Kanti siyazi thina njengoba sikhuleka nje ngalesi sikhathi senzela kona lokuthi singahlali ubusuku bonke la singayazi into esiyizelela. That is why we pray a lot. We bazalwane kunemikhuleko yasebusuku, we pray a lot. Why sithandaza kakhulu ebusuku? Because number one, lana we are not wrestling against flesh and blood, but we wrestle against the evil spirit, the kingdom of darkness. It's a fight between the kingdom of light and the kingdom of darkness. There is a battle that is taking place. There are demons on the other side. There are bazalwane on the other side. There are angels of darkness on the other side. There are angels of light on the other side. We are tangling. We are in the battle. We are in the war. We wrestle. We fought against demonic powers, forces of darkness. Why we say the kingdom of darkness? Because the devil operates ebusuku. Izinto eziningi zombuso ubumnyama zenziwa ebusuku. Yabona njengamanje kunabantu abaphethe amakhanda abantu. Ubuye wabulala umuntu, uphethe ikhanda lomuntu. Njengamanje kunomuntu ophethe isandla
somuntu ubuyobulala umuntu uphethe isandla somuntu njengamanje kunomuntu ophethe ingane encane ophethe isandla sengane encane ubuya ukuya sacrifice ubuyikwanikela ngayo emadimonini bekwenziwa umhlatshelo kwabulawa ingane so now lo muntu lona lesikhathenza lama sacrifice kuba khona ama powers our receiver because izinto ezenzakala kunayimbuzi ehlatshwa manje ebusuku nakuhlatshwa imbuzi manje ebusuku igazi malihlatshwa neliphuma liyakhongozelwa kuthiwa liphuze lisenjalo lisashisa aliphuze umuntu gangangangang igazi mayeqadathi hei ngoba ngeke ahlale angayenzi leyo nto leyo ngoba phela manje lithi iBhayibheli umphefumulo wesilwane usegazini in other words nakaphuza igazi uphuza umphefumulo wesilwane in other words umoya wale mphuza iphuzile awusekho embuzini sokuye umuntu kodwa uyisilwane that is why wena ngeke uhambe manje ebusuku kodwa kunabantu abahamba manje ebusuku no matter ukuthi kudangerous kangakana la ngaphandle kodwa kunabantu abahamba akahambi yedwa ungamona ngathi uhamba yedwa uhamba with the forces of darkness mawundlula kuyo uphambana naye kushaqini wena uyibuza ukuthi hayibo lo muntu lo wandlula kwashaqini wena yingoba akahambi yedwa kunama forces wena ongeke uziwabo kunamimoya ahamba nayo that is why ke la kufika kuhlangane khona uma ngabe kuza loyo muntu loyo ezohlangana nomzalwa lezi zinto siyasho ukuthi yabonake sibandlulile abantu kodwa loza manje ayi unamandla amandla akhe une light la kuye le light yakhe iyasikhopha le light yakhe iyasiphandla yini indaba ngoba thina lapha ebunzini lethu kune light kamoya ingcwele ekhanyisa abantu angeke bayibona kodwa amadimoni imimoya iyayibona iyakhanyisa amandla esamba ngawo abantu angeke bawabona kodwa amadimoni ayawabona abathakathi bayawabona abathakathi bayakwazi ukubona noma bethesta izinto zabo bayeza ukuthi hayi lana ngathi sihlangene nomunye umuntu bake bagahla bathakathi umoya oyingcwele athi vuka uthandaze ungazi ukuthi uthandazela uthi uyathandaza kanti amadimoni abathakathi bayaphonsa uvuka wena ukhuleka lesikhathi wena ukhuleka ipresensi kankulunkulu igcwala indlu la uthandaza khona kube khona amandla kankulunkulu imimoya lesikhathi abathakathi bephonsa bebiza igama lakho bebiza umndeni wakho kuma-altars abo bumnyama lesikhathi baphonse bebiza igama lakho igama lakho alibizeki nabathi babiza igama lakho kushalela ulimi mabafuna ukuthi mthunzi abakwazi ukuthi mthunzi bathi bathi hayi akabizeki lo muntu kuthiwa mbizeni azabize athi uyakubiza athi ngekubabize abasindisiwe bakankulunkulu ngekubabize abazalwa hayi bobangcwe ngekubabize sibizwa kuma-altars obumnyama sibizwa kuma-altar obumnyama waka wabiza thina uyayisusa amadimoni alwa odwa umfundisani ke nemfundisani impizelani loyo nilibizelani igama kuthiwa yilo muntu uyahlupha lo muntu siyamfuna lo kuthiwa yamadoda asenimoshe yonke lento senimoshe yonke lento besithi siyayenza nilibizelani igama lalo muntu ngoba nje kwalelo gama lalo muntu nje hey liyinkinga mani lo muntu loyona kaqala athandaza yazi kushintsha izinto zethu zibheka phansi izinto zethu hayi bobazalwa yilolu hlobo labantu sithi nasibiza uNkulunkulu masiqala sithi baba egambeni lika Jesu wasenazaretha immediately thina sisho njalo yabona leli gama balibizwa abakholwayo abasindisiwe masithi baba egambeni lika Jesu wasenazaretha kusigodlo sobumnyama kuthi siyakakazela siyashake zishakiswa yini igama lika Jesu akwathi Jesus akwathi Jesus akwathi Jesus Jesus ake nilishaye izandla igama shaleni izandla leli gama awazi wasinika uNkulunkulu into enkulu kangaka wasazathenjwa amazulu sanikwa igama kwathiwa ngaleli gama makubuhlungu la uzothi baba ngegama lika Jesu waseNazareth every pain ehlesela right now I suke in the name of Jesus makubhlungula uthi baba ngegama lika Jesu waseNazareth ngiyathandaza lekhanda malinyamala in Jesus name makubhlungula uthi baba ngegama lika Jesu la kubhlunguko besuphizika hey amapaina yasuka amapaina yancibilika masubiza igama lika Jesu abathanathi bayawa bashayeke pha bathi bayavuka sithi Jesus uyabona nje namhlanje ngo 12 sithenda standards kunabathakathi bebahlehla umlibe bahlehla bathi bayaphambili phambili kungayeki bahlehla 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 baze bafika labakho bayibuza ukuthi hawu sifike kanjani la abakhona othi kunabantu abathandazayo kunalolu hlobo labantu abathandaze Alexa angazi ukushisa izinto namhlanje ebusuku ukuthi zishiswe ne kodwa ngizomemeze icebo likaThixo lingavinjwe muntu lokhu uThixo bekazokwenza bashisile abashisanga kodwa uThixo uzokwenza yinkazimulo yakhe igcwele amasuluke oh yomhlaba haleluya haleluya Revelation chapter number 3 verse number 8 ngathi esambulo chapter 3 verse 8 sikhuluma ngokuvulwa kweminyango yabona masuka la after this zoyizwa into esizoyikhuleka ngoba masikhuluma ngokuvulwa kweminyango asidlali Yabazalwa mina ngikhathele izinto engikhulekela zingenzeki I am fed up I can't take it anymore God is now or never Ngiyazi ukuthi aningizwa Ingenza ukuthi ningangizwa ukuthi nisese ku comfort zone nisancabelekile nisahlezi ko sofa Sinti so yenu nihlezi ko sofa ni comfortable. Wabona abazalwana ba comfortable. Mona uthi yazi comfortable nomzalwa. Mamzalwa namelanga ube comfortable. Mele kube khona into ekuhluphayo. Mawubona ukuthi kunezinto engahambi kahle. Mele uphakame uthi baba No, no. Sana nabanamhlanje
mabathintu abanyakaziswa hayi khona ngisafuna ngizwe sontenda kabani bani ngathi bathi hey sekayasa ufuna umthandazo khona abafuni ukunyakaziswa abazalwane balezinsuku kwakuhlushwa kwakuthi nje mamzalwane uyahlushwa bayazi leyo nto bazalwane abangayazi insindiso mamzalwane uyahlushwa uhlushelwe nje ukholo uhlushelwe nje ukuthi usindisiwe ukhu uhlushwe nje uhlushelwe insindiso ubukwe kabi nje ukuthi ungumzalwa ubukwe kabi nje ukuthi uphethe iBhayibheli ngesonto yesonto uyintombazane umuhle amanye amantombazane ababhizi wona le komama uyangichaza ngesonto bana bakhipha isihlamahlama wena ngesonto uphethe iBhayibheli ugqoke ikwayikwayi yeso yasidina iyasidina nje kwayona leyona ezethi ingane ayilala emakhaya ziyadakwa ubusuku bonke kusukela Friday zize ibuye ngesonto noma ngomsomblu ulona ubhizineso uyahlushwa nje na umzalwane uyahlushwa hlushelwe nje insindiso hlushwa emsebenzini uphakathi kwabantu abangakholwa kodwa wena ukholwa uhlushwa phakathi kwalaba bahlangane ngawe bakhulume ngawe bahlebe ngawe nawubhekane bakhombe bathi baze bakwethe igama thizeni elisay ukuthi nje maqhamuka wena bavele bashaya izandla bantu Chomi sebayazi khona ukuthi bathini kwaqhamuka wena nje ungumzalwane Chomza when I was awina kanti bathi Chomi nangu mam Jeffrey wena unaki banye baze bakubize umama bishopi kona nabapostile mhlawumbe abanye lapho babizwa bomama postile yakubuza usonta kuphi uyamthanda uNkulunkulu ne yo uyamthanda umfundisi wakhe awulofi ubani umfundisi wakhe apostle MJ Shabalala welo ukhulumela phezulu ha man of God lo apostle MJ Shabalala nasoqhabunga bese bathi mam pastor Chomi Mamposti Nakhamuka wena Chomi uyalazi lesonto le labathi i12 apostle basho wena Yini njalo maqhamuka wena nekhuluma nge12 apostle ayikuthi bese khona siyalithanda lela sonto lela i12 apostle kanti banamanga basho wena mamzalwane nje uyahlushwa hlushwa wena ungahluphi muntu hlushwa wena unganangxana muntu mamzalwane nje uhlupha uhlushwa ungashongo lutho kumuntu mamzalwane nje ufela ubuzalwane mamzalwane nje uyazonda lobuzalwa uhlushwa ungahluphe nabo ungahluphanga muntu kodwa nje bathe uyasidina lo manje nina ngoba nathola le evangeli engasilo khohlisa Kuthenje mamzalwane mamzalwane wehlelwa izinto mamzalwane yu uNkulunkulu uNkulunkulu yakhava uNkulunkulu yakuprotect nilithatha lelo vangi nilithatha uDavide kanti makathi maye ziningi inhlupheko zothandiweyo kaJehova kepha uJehova uyamlwela amnqobele kuzo kanti beshukuthini uDavide ngoba nomuntu uyazazi lento ayikhuluma ngayo ukhuluma ngento ayi experience ayibona kuye wahlushwa uDavide ehlushelwa uNkulunkulu ehlushelwa ifavor kaNkulunkulu ukuthi ihleli phezwa angeke uhlalelwe ifavor ingaqabanisi nabantu ifeva inqabanisa ngisho nomndeni wakini ngisho nobhuti bakho ngisho mina ozalwa nabo eningcelebele linye kodwa nje ivele inqabanise nabo tshela umakhelwane sizovula iminyango siyavula Nkosi Uthe munye noma siyahlushwa How no master Awu kodwa niye Yesa Noma siyahlushwa
Noma siyahlushwa
No master
No master lwa
Oh
kodwa niye
Noma siyahlushwa
Noma siyahlushwa
No master,
no master, no
master,
no master,
no master, no
master, no master,
no master,
no master, no
makhelwane mabe kuhlupa bekuhluphela ukholo lwakho uma bekhuluma kabi ngawe bekhuluma kabi ngenxa yokholo lwakho hayi bambezela kube ngathi ke manje sowenza ngabomu kube ngathi uyazenzisa bambezela kakhulu kunaqala
oh Jesus
izinsuku ziningi izinto ezosekisa uNkulunkulu haleluya
amen
mathu asihlushwa kangana kodwa sihlukani noNkulunkulu ha ngiso senga nongithanda no
no
ukuze ngilazi icebo lakhe kwakumele ngihlushwe ngingumpostoli
ukuze ngimazi uKristu. Bakumele ngihlushwe ngenxa yecebo. Ngoba mawumuntu wecebo likaThixo akwenzeki ungahlushwa. Nawumuntu wecebo likaThixo uzohlushwa. Ngoba kahle kahle abahluphi wena kodwa abahluphi icebo. Manje ngoba icebo ngeke bafinyelele kulo, kungcono bahluphe wena. Bada kuhlushwa yena lo, le nto afuna ukuyiqala le asifuni la. Bahlupha wena ngoba ngeke bafinyelele ecebeni likaThixo. Tshela makhelwane, vuma ukuhlushwa ukuze umazi engumsindisi ekhiphana enkingeni. Banye nina nazi uJehova Jireh kuphela la. Yikho into oyazi ngoNkulunkulu, usazela uJehova Jireh kuphela wena. The Lord that provides. The only thing you know is provision. Jehovah Jireh noma bathandaza abamshiyi. You are Jehovah Jireh, the Lord, the provider. That's all you need. That's all you need. Provision, provision, provision. Awas ukuthi nawuhamba noNkulunkulu zike ama taps avalwe, avala ama taps uthi athi hamba uhambe ompompi bevaliwe. Uzuyisole nawe uyinuke, uyinuka amakhwapha uthi ngabe sengenzeni. Uthi uyahlehla ubuyela emumva, lesikhathi uhlehla ubuyela emumva uthi ngiyofuna kuNkulunkulu, ufuna ukwazi ukuthi kanti ngonephi. Uthi uyahlehla ubuyela ekhoneni emumva uthola amandla kakhulu kunokuthi uNkulunkulu ekutshela ukuthi yonakale phindawo. Uvesa nithola amandla kakhulu, ugcina uzizwa kuwena manje usokhuleka kakhulu. Uthi hayi, bengazela ngizokhuleka la, bengizobuza Nkosi. Athi uNkulunkulu, pray, pray. Akwathatha ifasting uthi Nkosi ngidinga isayini, ngidinga isayini, ngidinga isayini, cela Nkosi ungambule. Uthatha amapleti wabekelele uthi ngifuna uNkulunkulu angiphe isayini. Andaleso sikhathi ubuyitshela ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma. uNkulunkulu angakhuluma avesana akhulume ngokuthi akuphe amandla. Lesikhathi wena uthi ufuna isayini kuNkulunkulu, kuba ngathi lesikhathi wena udonsa uattract abantu abanenkinga. Beza abantu abanenkinga, umuntu afika akutshele lo. Uma ufika nje umbeka isandla umkhulekela izinto zenzeke. Hawu, nini kuze lo, naye futhi umkhulekela umbeka isandla izinto zenzeke. Hayi, babuya abantu nama testimony. Hey, lelala ngisuka kuwe, awuyazi into uNkulunkulu angenzela yo. Phela uNkulunkulu ungenzela ukuthi ene wena wawukhuleka nje, kanti uNkulunkulu usebenzisa wena. Ene wena ubambe ifasting ukuthi ngifuni isayini. Nkosi khuluma, khuluma. uNkulunkulu ngiyakhuluma nganto e-wrong mina ngikhuluma. uNkulunkulu ngiyithulele nje. Uthandaze kwi-fasting yakho. Raba sadala. Yikho uthandaze iy'limi zize iphela, ugcina usukhuluma isiZulu sakini uthi hawu Nkosi phendula phela, phendula phela baba, phendula. Mamsuthu nje uthi mutimu araba hle, mutima konkarabe hle. Sabelela ingoma kaRebecca, karabe mutimu nkarabe, karabe. Thetha nangesiXhosa uThixo kawuphendule bawo, athi uba wandiza uphendula kwanto. Ndiza uphendula kwanto. Akho nto onakele apha. UThixo akayiphendula into engonakalanga. Hayibo, uThixo kadlali ngexesha, kayiphendula into kungakho nto eyonakele. Uzoyibona the day ukhuleka lento engisho, ngeke uyizwe manje. Uzoyibona the day uyikhulekela, uzombona ukuthi yeyi, yazi ngempela ngayikhulu, akaphendula uThixo nje. Into engonakalanga, angathula uThixo, hlelwazi ukuthi akonakale lutho. Geza ubuso bakho, geza izandla, uhambe uyodla. Hambohla mntanami, hambohla, hambohla. Angisho wena ke. Wena yima lasifunda iBhayibheli. Revelation chapter 3 verse number 8.
Sambulongo was taught to verse 8.
Yeah.
Ngiyayazi imisebenzi yakho.
Ngicela ukuthi ngicela ukuthi ubambeka ulalele amagama kubhala uJohane. Uthwani wena umbhali wencwadi yasambula. Kubhala na indoda. Impostoli indoda kaThixo. Lalela. Kubhala uJohane, umuntu wahlushwa. Ilento engithi wena mfundisi omgaga. Ziyahlupha lezinto zamathayitili. Ziyahlupha into zamathayitili. I don't know ukuthi abanye abantu izinto zamathayitili bayithatha kanjani. I really don't know. Because it's not the title that works. Noma singakubiza umpostoli akusebenzi title lokuthi ubizwa ngumpostoli. Ungabizwa ngumpostoli still izinto zingenzeki. People they think ukuthi is the title that works. Nami I want to be an apostle much. Futhi nje kulensuku yandile igcwele into ama titles. A pastor nje umuntu ozazi kathi uthi ama pastor me shepherd. Athi omunye athi ngubishop. Ngiyamangala mina ubishop. Do they understand little Bible when it comes to bishop? Ngoba lithi iBhayibheli umuntu if a man desire to be a bishop, lithi iBhayibheli let that man be a man of one wife. Ubishop ona nkosikazi kodwa ubishop. Ay, you can't be a bishop ungashadanga. The requirements of being a bishop is to have one wife, is to be a man on a conduct ekahle, then you qualify to be a bishop. Silungisele izinto zama title. Because manje we have young people, young pastors who are running now to ministry, who wants to start a ministry. It's correct. Ungabona oshabalala bengaka mfowethu kudala mina ngaqala ukushumayela. Mina ngiqala ukushumayela ngisafaka uniform esikolweni. It's not entitled. Enza ukuthi uThixo enze izinto. Kodwa ubizo lukaNkulunkulu oluhlala phezu komuntu. Is the anointing of the Holy Ghost. It's not the title. Take the title. Yaka apostle away from me. I will continue to do the work.
Hallelujah.
Because it's not the title that works, but it's the anointing of the Holy Ghost that works upon my life. Hey! It mina akiyona title enza ukuthi abantu bakuhloniphe ngoba nakusonga umpostoli. Akuyona i-title li enza ukuthi abantu kwenzeke kuginqike abantu. Ungabizwa ngompostoli kungenzeki lutho. Ungabizwa ngo-evangelist kungenzeki lutho. Ungabizwa ngosibanibani kungenzeki lutho. Ubizo leto uyabizwa. Uyabizwa akso agyoni tightly. Wanje mina into obufundiswa yona nje ngangingayifuni inkosi yami ngangabufuna ubufundisi. Ufundisi kosa ngangabufuni ubufundisi. It's even worse. Apostle. Uzu kuthi these young men bayazi yazi ukuthi labantu esibabiza ngabapostoli bayazi ukuthi bafa kanjani. Because when you call yourself an apostle, you got to walk the walk of the apostles. Ababiza abafana bami bahlalise bonke phansi. Guys, guys. Before ni choose la ma titles, ngesihlaleni phansi. And discuss each and every title and the meaning of the titles. You cannot call yourself an apostle. Ungakazovusa umuntu ofile. Ngiyazuthana nizwanga manje. You cannot call yourself an apostle. We have never raised the dead. Not even a little child, not even a child, not awukazuvuse kwaswane lufile kodwa ubizwa ngoku umpostoli. Umpostoli abantu ababehamba noThixo benza umangaliso, benza the impossible phakathi kwabantu. Hey, nayi indoda yafa eshumayela isikhathi eside uPetru yaphathwa ubuthongo kanti ihlezi ngasefasteleni yawa khulu kutu yashona. Petru kulela umuntu bathu wajika uPetru wajikela ngale indoda bese bantu bathi ayiseka file bathi akamboso sebakhala umama kodwa Nkosi yami sengasashone wathi uPeter kahle kahle susana ingubo bomama baphuthuma kabi phela bomama bayaphuthuma 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 baphuthuma mama phuthuma thanda kabi ukumbosa. Manganze into la nomama uzobona ekhulula itshana. Sithi thina uyonceda mpho. Thanda ukumboza. Ayikodwa ngiyanithanda bomama. Nisheshe nibone into. Ngentombazana lapha eshisha nge 3 cm noma nge 2 cm isicephe singana nale bhantshi lami. Oh nyakutshela uzobabona bomama mpho. Hayi nyanivuma kwakumboza. Hayi niyamboza shem bathi bayamboza wathi uPetru wait susani wathi bomama wo kahleni kahleni bathi kodwa singathini impostolo kukakhali sekushona umuntu singathini ungakhali wathi uPetru kahleni waya phansi edolweni uPetru funa ukubonisa ubupostoli ukuthi akusumdlalo lo akusitayitlile le wathi uPetru baba egameni lika Jesu lo umphefumulo wakhe manje awuphindele emzimbeni wakhe. Wathi ngiyawubiza umphefumulo wakho buya, awukwazi ukuhamba buya. Wabuya umuntu wangena umphefumulo warahalaha umuntu wavuka umuntu. Ngikuphila ngikuphila tshela makhelwane lento yakho kulala esontweni uzophaphama sowuthi ukuphi la lento yakho kulala. Omunye ukuthiwa walala esontweni umfundisi eshumayela waya fithi angazi umfundisi wathini. Abazalwane bathi yes yena wezwa sekulate sebaqedile abazalwane ukuthi yes waphakama iwani wathi yes 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 abazalwane bonke bambuka wathi yes yes tshela makhelwane ungabolali enkonzweni.
Sambulo sesithathu verse 8.
Ngihlushwa ilento. Ngoba lo esifunda ngaye manje. Lo. Ehlonipha lento. Ngihlonipha uJohane, ngiyamhlonipha uJohane. Ngihlonipha uJohane kubapostoli ngihlonipha lento. Ngiyamhlonipha mina lo mfo. Ngoba kuba bonke abaprofeti nabapostoli izulu elavula ikhethini ngiyayihlonipha le ndoda ngoba wabona lesikhathi lesi uJohane obhala incwadi yesambulo ngomoya kaKristu Jesu wabona lesikhathi lesi sabo MJ ngisho lesi wasibona umpostoli lesisikhathi walibona ibandla langalesi sikhathi waprofetha ngebandla langalesi sikhathi washo wathi kumabandla ayisikhombisa naku akushoyo umoya ongwele umoya weqiniso ualfa uomega owaye khona okhona noyoba khona usho kanje wabamba naleli lelinsuku ibandla walibamba lelalinsuku walibamba ngisiprofeti wathi nina bandla laselodekhia ithina labo Lodesian church uyafundiswa manje kumabandla sikhombisa okhunywa ngabo incwadi esambu ukhona othayithira ukhona olodekhia ukhona leli nje elithi Lodekhia Lodesia ngesizulu the Lodesian church ileli seyilo iGreen Mountain nabazalwane bonke esinabo ileli bandla laleli message yale bandla ukuthi buhlungu kanjani kuthi kwa anibandi futhi anishisi amanga na waye kuphi uJohane waye kuphi umpostoli nani kuphi nini nani ngakabikho kodwa wanibona uthi anibandi anishisi uthi nithi nicebile ninalo lonke igolide kanti aninalutho uthi nithi niqokile kanti nihambaze ninqulo nithi ninemali uchaza uthini uJohane nicabanga ukuthi money can buy everything that's not true you can have a lot of money but you cannot buy sleep yey ungaba nama billions kodwa ngeke uze ukuthenga ubuthongo maba ungafika bufiki uyohlahla amehlo nama billions akho nje ngiyakuye uJohane uye longikhulumisa kanye uye longikhulumisa ngabapostoli olongikhulumisa ngabapostoli kahle kahle manje ngokwesikhathi bese kufanele ukuthi incwadi yesambulo sesiyayimasterisha manje ngoba umzalwane nomzalwane onga understand the book of revelation thandasala if you don't understand the book of revelation you might miss the flight because the last message is in the book of revelation shumayela abafundisi lapha ngaphandle kulezi nsuku abayasithinti isambulo bayesaba ngoba lina ma restrictions kuthiwa unga edi futhi unga subtract kule ncwadi ngoba uma ueda nakuwe kuzoedwa uma usubtract mamagama mawukhipha ezinye izinto uthi ayilena heyi ngiyayisaba ukuyikhuluma ebandleni hayi angizukushumayela ngale kuthiwa nako lokhu bosokutholile kuzawuthathwa kuwe kuzawusubtractwa kuwe ncwadi yesambulo akuseya noma ubani prove me wrong. You can go to internet, you can go to very few people who are teaching about the book of Revelation. It's not everybody. Because by a Sabbath, Utu Johane, Nitin Nemali, Kantin Mpofu. You think you are rich, yet you are poor. Uthi Johane, nicabanga ukuthi nigqokile. Kanti uya naked. Johane. Sesithenge kangaka impahla. Uthi hayi niyashupuruza nje, shupuruza. Ninqunu. Usho ukuthini kahle kahle mpostoli? Ukhasa ukuthi akuyona imali enze bandla. Akuyona imali enze umfundisi. It's not money that makes a pastor. Not money that makes a man of God. It's not money that makes the church. The church can survive even without money. Hey, lalela, uzobona kwamanje omunye umuntu angathi uyagama. Uyagama ngaphandle kwemali ibandla lindawo. Lalela. Sesi approacha lesikhathi la khona uzoyibona ukuthi imali ayenzi bandla si approacha isikhathi keke manje semali nebandla kanjani the mark of the beast the antichrist spirit is beginning now to enter the church the governments powers it's about powers manje siyakutshela phela sesikulungele thina asazwe njengoba udla kangaka udla Monday to Sunday awufobeli 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 thina sesizoba khona izinsuku nje lapho kunike liphele nje iviki singadli sesipractisela lento ezokwenzeka manje ngoba ngeke siyithathe imark yomphiki Kristu ebazoyitapa abaningi the mark of the beast abanye izoba la kubo uzoyithatha wena ngendlela othanda ukudla ngakho ngeke siyithathe then bese kuthi kuzobekwa ke umthetho othi abanganayo imark ebunzini labo nasesandleni sabo abathengi abathengisi is either you take the mark then you are able to buy you take the mark you are able to sell manje ngoba thina sobe sazi ukuthi le mark le isisa ebomnyameni asizukuyithatha sizoyinqaba bese kuthiwa ke hayi akusefost ongayithathi akayithathi indlala yombulala kulapho khona ke ibandla lizothathwa ke manje uyokubona into ongazange uyibone if you think the church is dead you haven't seen anything yet the church will never die ngeke lize life ibandla angeke ibandla life uzamile usathane namanje ukulishaya kahle kahle ulishaya kunabasalwane bagcina einkonzweni ngo 2019 bagcina ngo 2020 ukufika kwaleyanto labuya ibandla emva kwalento kodwa libuya lintengentenge alinamandla libuya lixubile manje ibandla libuya nezinto zezwe lifuna ukhonza uNkulunkulu nezinto zezwe libuya nezinto zezwe libuya nezipho abantu bacabanga ukuthi bahamba ngezipho zikaNkulunkulu kanti do bashaye phansi libuya nama strange spirit bandla manje strange preachings strange fire strange power kunamandla esingazi ukuthi bayathatha lapha kunabantu abademonstrate amandla kodwa kwelika moya naswahlola lamandla liyalizu izulu layikhahlela into mangaba kusiyone yalo izulu liyayilikhahlela futhi ani compromise izulu layikhahlela into mangasiyone yalo uyile manje manje laba ngathi liyavuka vuka kwathi wayesengavula ke manje hambani nemasontweni sabuya kodwa ye akumadimoni areleasewe ngalesasikhathi kuvaliwe kuvalwe umnyango wesonto kuna madimoni arilizwe ngaleso sikhathi a very stubborn a very dangerous abazola njoba beyidlala kanje niyadlala abazalwane sikhathi samanje uqeda iviki ungafastile uyadlala not kulesikhathi not kulesikhathi when fasting yakho kumele imenyezelwe enkonzweni eyakho personal uyibambani eyakho asisho lesenkonzweni asisho lemenyiswa eyakho njengekholwa uyibambani when is your hayibo bazalwane where is your secret place ethandaza wena hayiyakhuleka ngiyakhuleka ukukhuleka where is your secret place hayiyakhuleka mina mfundisi ngiyathanda unamanga ukuqala kokukhula emkhulekweni ubona ngokuthi umuntu abe nendawo yakhe ebizwa ngokuthi secret place indawo yakhe ifihla ke that's where you see ukuthi ke nomzalwane usekhulile manje kwezikamoya awuna secret place hayi mfundisi uNkulunkulu ukhona yonke indawo yazi mina ngithandaza ngihamba yazi mina baba mina ngithandaza ngidrive yebo asazi nathi siyathandaza si drive kodwa ikhona indawo engafuni imoto efuna ukuthi le mange ngangena la mange ngangena nomoyo ongcwele uyazi ukuthi once nga enterisha into my secret place even the Holy Spirit knows ukuthi once wangena la ikhona into ezakayo hlula abantu abangakholwa banomsamo wena unamsamo ngapha uthi ufuna ukulwa nabathakathi ulwa kanjani nabantu abavuselela ialtar labo every day ulwa kanjani nabantu abayayo emsamo beyothandaza becele becele wena becele bathi siyamcela lo siyamcela lo mzalwane usesihluphe kakhulu siyamcela lo siyamcela lo kukhona abantu nje uhleli nje wena uyadlala nje uthandazwa wazi ukuthi uceliwe wena uceliwe wena uceliwe ukhishwe iassignment wathi usathane mani ngangivalela loya mama loya lo msindo awenzayo mani ngangivalela loya baba lo msindo awenzayo ngivalele lokumfana sekuyaphapha kuvaleni umlomo valani lokwentombazana uvaleni lokuvala umlomo vala intombazana beyishisa be ebeyikhuleka ebenza yonke into bayivale abafana setshenziswa usathane ba sihlale kube yithini sithi how ayo usesabani bani bekakhuleka kangaka usuyile ukuthi ukukhuluma bani thina socha lethu lishayekile instead ukuthi ngabe siyakhathazeka sithi Nkosi yami ashayeke ingane kaNkuluNkulu madoda sekho siyithathe sithi sondela sisi noma kunje uNkulunkulu seNkulunkulu akashintshi Instead kuba yithina sikhahlelela kude. Ngoba thina singcwele. Yona seyingcolile. Ayihambele kude kunathi. Nokuyibingelela kwakho akusafani nekwaqala. Wokuyibingelela uzuyihake. Kulenzoku sovela uthi hayi sisi abantu bani njani? Siyaphila sisi, siyaphila. 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 Naye inkosi amavela adliwa amahlombe. Ibandla malingakafikeleli kuyunity la khona elizokwazi ukubandisha amanxeba sohlezi sinabantu abalimele ngoba vele sisempini kodwa bayafuneka ababandishi bayafuneka abageza amanxeba ke bathu kufaka ofinika kubabe bayafuneka abapholisayo abaphethe ibalsam bagcoba ibalsam kulesilonda ngiyazi ukuthi anisangizwa ke manje anilazi nakulazi ibalsam bandlala namhlanje alina balsam yakhani ndo yathakusena balsami egiliyadi na kungani abantu bami befa kangaka khala unkulunkulu wathalisekho yini balsami kwagiliyadi na yini indaba befa kangaka abantu alikho yini balsami eSouth Africa na yini bebhubha kangaka abantu abasha alikho yini balsame Alexandra yini abantu abasha bedakwa kangaka benganamsebenzi neyimpilo zabo alikho yini balsame Alexandra na alikho yini balsame Gauteng na likhona babhubha lelibele likhona fanikhona nakwa Gilead bafa likhona ibalsam until one man wathi naye into engaphilisa lesizwe wathi na umuthi wathi na libalsam hambani nibanike bonke abagulayo liyini ibalsam umuthi opholisayo umuthi owelaphayo liyini balsam umuthi opholisa amanxeba kwabalimele liyini balsam lomuthi opholisayo liyini balsam lalezuku yisi ligathipho lisakhona nali balsam bafanele libele likhona Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Bafani khona emabandleni. Likhona masontwe. Kodwa bafa kunjalo. Likhona masontwe. Kodwa abalimazana kunjalo. Likhona masontwe. Kodwa bathandani kunjalo. Upho umuntu opholisayo. Hallelujah. Liphi balsam eGilead? Liphi balsam eAlexandra? Ushana makhosaya. Liphi balsam emabandleni? Yini indaba kugcwala abantu abalimele abaningi kangaka? Liphi balsam? Shimando kosata baha liphi balsam abanibuka ngathi alikho libe likhona bayalindlula
abanye balishiya makhaya kanti abazi ukuthi liphethe ukuphila abanye balishiya esontweni kanti abazi ukuthi liphethe ukuphila liphi ibhalsame abantu bedakwa kangaka liphi ibhalsame abantu bathakathaka kangaka liphi ibhalsame abantu basondana kangaka liphi ibhalsame liphi ibhalsame yabazalwane noma ifume yosayifume noma ingene yosayingene ibhalsame likaThixo le ayoba khona amabhalsame kodwa ayokwendlula leli bhalsame alindawo kuyakwendlula izulu nomhlaba nakho konke okungaphakathi kuko kodwa izwi likaThixo soze lindlule ibhalsame lethu leli ibhalsame lethu masike safunda sathatha le bhalsame sadla le bhalsame sagqobisa le bhalsame iilonda siyaphola iilonda siyaphola ey okungakhulumisani kuyaphela masike sathatha ibhalsame okuqabana kuyaphela okubanga ikhundla kuyaphela liphi ibhalsame ekiliyathi liphi ibhalsame kungani abantu bami befa kangaka in other words uthi unkulunkulu ngibekile nje into ephilisayo ukufa kwabantu kushutha ukho umuntu okazukelapha abantu njengoba sasibhubha njenge-COVID wangekho umuthi okwazi ukulapha i-COVID that is why abantu babewa left and right bebhuncuza abantu befa yingoba wangekho umuthi okwazi ukuphilisa i-COVID ngokwe-science wangekho umuthi ophilisa abagulayo kodwa ngokamoya lalikhona ibhalsamu ukuthi abantu abazange balinaka bavala amasonto kwathiwa singayi esontweni ngoba babazi ukuthi likhona ibhalsamu lizobaphilisa abantu bakankulunkulu sibabekile izandla banayo i-COVID baphila zange isingene le nto mina ngazi bazalwane noma yangiphatha noma zange ingiphathe kodwa impawu leza bayishoyo ngazibona kimi kodwa ngizange ngilale phansi mangiloku ngiqhubekile nje ngithembigasi noma ngiphuma ngithi nkwasi ngithembigasi ngiyababeka izandla ngithembigasi shimakhosa ondolobosaya liphi ibhalsamu kungani abantu bamefa kangaka liphi ibhalsamu funda mntwana
verse 8 ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongenakuvalwa umuntu ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami
hayi funda kahle lapho pronounce kahle
ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami
yebo
kawuliphikanga igama lami bheka ngiyakubakhipha esinagogeni likasathane abazishaya abajuda bengesibo kepha beqamba manga
bengabaqambi manga
bheka ngiyakubenza
Yenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho.
Bazishaya abajuda kodwa basibona abajuda. Bangakhi namhlanje bemayo kulendawo. Bazishaya abajuda bengebona abajuda. Bangakhi namhlanje bakhuluma ngaleli Bible kodwa bangamazi lo Nkulunkulu waleli Bible. Bazishaya abajuda kodwa bangesibona abajuda. Bazenza abakholwayo kodwa bangasiba abakholwayo. Baphi 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 kunjani namhlanje bandleni na kunje simelwa yiyo yonke inhlobo yomuntu futhi eSouth Africa khona liyabhupha la ngoba kuvunyelwa yonke into la nona ikhwama zakhe uyakhuphukezela akhuphuka nenduku zakhe nayikhwama zakhe bamkhuzu amen abantu uyabona ukuthi kunanto eshodayo kushoti balsame eSouth Africa kushoti ndodene speed ezoma it has said to the Lord that said to the Lord that said to the Lord sishoda ngomuntu ongayi kuthenga ukusoba muntu azothi that said to the Lord and when the Lord says it it certainly is it nobody can change it when the Lord says it it ay bangwele
Wega ngiyakubakhipha esinagogeni lika Sathane.
Ngakani ngizobakhipha.
Abasishaya abajuda bengesibo.
Ngizobakhipha. Kukhuluma uAlpha, kukhuluma uOmega, kukhuluma umnikazi webandla uthi ngizobakhipha. Angazi usahlaneleni esinagogeni lika Satha. Usahlaneleni esinagogeni lika Satha. Usahlaleleni umzalwa wena ofuna ukuyakhaya ezulwini usahlaleleni esinagogeni lika Satha ngoba nangu uNkulunkulu ekukhipha nje nangu uThixo esikhipha nje phuma uhlaleleni hey uhlaleleni lapho ngoba isinagogo lika Satha lelo uhlaleleni
Bega ngiyakubenza ukuba bese bekhuleke phambi kwezinyawo zakho. Bazi ukuthi ngikuthandile.
Oh Nkosi ya.
Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami.
Ngokuba ulilondile izwi lokubeka. Hayi Nkosi amphinda kulondawo umntana. Ngokuba
ulilondile izwi lokubekezela kwami.
Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami ngokuba ulilondile izwi nayi into eyosiza nayi into kwezukuthi lendisa ingashiyi ukulonda izwi noma ngabe isimo sesinja kodwa londisi 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 umbuzo wami uthi uyolonda kuphi izwi uma ngaba likho la ukho yini ozoyilonda ayikho into ozoyilonda ngoba vele kwalonizwa likho ngeke uzube nalo nawe ngoba vele alikho kodwa kunaba bazolonda izwi kunaba bazolonda izwi kunaba bazolonda izwi
ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami Nami ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliya kufika ezweni lonke.
Tshela makhelwane kuyalondwa. Na ulonda izwi lakhe ungapha. Liyeza ihora lokuvivinywa naye uza kulonda. Ngoba ngiyalisaba le hour lokuvivinywa. Ngiyalisaba ngiyawusaba lo msuso. La khona ibandla lizofivinywa kho. Ngiyawusaba lo yamsuso. Ngiyasaba lesasikhathe siza ngoba lizofivinywa ibandla. Njoba sithi siyakholwa nje. Kuza ubonakala kuyihora lokuvivinywa. Ukuthi ngempela uyakholwa na. Noma ukusho ngomlomo nje. Ngoba ngehora lokuvivinywa bazobonakala abalonde izwi sizobehlela izinto sizobashaya izinto kodwa bazoma but back what never emumva kula singayikhona forward ever siyaphambili
Jesus nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliya kufika ezweni lonke kudinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane.
Lalela namangasa noma yabafundisi bangasayishongo lencela ukuyisho. Liyeza ihora lokuvivinywa.
Uyeza umzuzu wokuvivinywa. Uyeza umzuzu bazobuza ukuthi uphetheni.
Mosibona nje singalali nasebusuku. Siyaphosa enkotlwaneni yethu ngoba liyeza ihora lokuvivinywa. Siyafaka. Sibona singalali nje. Sibona siathenda every service. Siyafaka. Ngoba liyeza ihora lokuvivinywa. Futhi seliseduzayo. Asazi. Nangomunye ubaba uveze isithombe somuntu omnyama. Kwathiwa uJesu kahle kahle ube umuntu omnyama. Hawu. Yonke le minyaka engaka bekufihlelweni ukuthi uJesu ngumuntu omnyama. Hallelujah. Siyavela izinto bekufihliwe kuyavela nabathi iBhayibheli into abelungu lizothathwa liyoshiswa. Siyophila iBhayibheli lingekho kodwa bayothi bayolushisa lobe lilotshiwe enhlizweni zethu. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Kanezo insuku ithina esobe sibuza. Uthi ngoba iBhayibheli lisekho nje. Nithi iBhayibheli into abelungu. Pho siphila kanjani? Ngoba imangaliso esobe zenzeka ngaleso sikhathi. Imangaliso umhlaba uzothi ngempela uKristu indodana kaNkulunkulu.
Oh haleluya.
Akekho uyophika. Salithi iBhayibheli lonke amadolo ayoguqa. Naso sonke izilimi siyovuma. Nabangavumi manje kodwa bayovuma.
Oh yes.
Akuthi Nkosi efule iminyango. Nkosi efula iminyango. Buya laphezulu mntana kuverse number 8.
Verse 8. Ngiyayazi imisebenzi yakho bheka. Ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngimisile phambi kwakho umnyango ovulekileyo. Ngiyayazi isebenzi yakho. Bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovulekile. Amanye amagama akekho umuntu oyakuyiphikela. Akekho umuntu oyothi kube nkosi bafika bashumayelayo ngakithi ngabe ngasendizwa. Uyothi uNkulunkulu ngamisa umnyango ayovaliwe ovuliwe osho ukuthi ngena ngoba umnyango mawuvuliwe usho ukuthi ngena. Ngimisile umnyango.
Ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo.
Ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliwe umnyango sithi ngena. Sekuntamba
seli
seliyakushona. Beka ngimisile
ovuliweyo zalwane abakholwayo kulensuku abakholwe ngempela abadlalayo abadlale kakhulu abathakathayo abathakathe kakhulu ungabe umzalwane namhlanje phakathi neviki uyathakatha ungahamba umfundisi ngesonto during the week nangomgqibelo uhamba abathandazi uhamba abantu cacha nje uhamba abathandazi zihambele abathandazi uma uhamba unkulunkulu hamba unkulunkulu ungayishayi ngapha uyishayi cacha mzalwane ukuthi maybe anavula ngosi
Ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliwe yonke nakuvalwa umuntu ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami
Inkosi yami
kawuliphikanga igama lami
kawuliphika ibambe lapho mana lapho mana lapho mana lapho ihora lokuvivinywa ihora lokulingwa kumiswe umnyango ovuliwe amandla akho mancane amayamagama akudingi ukuthi usube namandla amakhulu amandla akho mancane kodwa into engiyithandayo ugcinile izwi lami unamandla amancane kodwa izwi ulilondile benza njani abalunda abalunda izwi sesiyothandaza umoya longcwele
verse 9
haleluya
bega ngiyakubakhipha esinagogeni lika satane abazishaya abajuda bengesibo kepha beqamba amanga bega ngiyakubenza ukuba beze bekhuleke phambi kwezinyawo zakho
lalela igenge yasekhakinde mawuphuma uye enkonzweni labasalayo nalaba abakhonza kwisinagoge likasathane lalela ngokutshela bayeza bazokulandela
haleluya
ngoba iyaphila lento
oh jesus
uyiphethe hayi ngithi mina bazokulandela
oh haleluya
uzobakhipha ufakazi weqiniso uzobakhulula abakhiphe abalethe enyaweni zakho haleluya haleluya
haleluya
Hallelujah! Sabe mntana.
Bega ngiyakubakhipha esinagogeni lika Satane. Abazishaya abajuda bengesibo. Kepha beqamba amanga. Bega ngiyakubenza kuba bese bakhuleke phambi kwezinyawo zakho.
Hey Nkosi.
Basukuthi ngikuthandile. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami.
Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami.
Nami ke ngiyakukulonda ngehora lokulinge liyakufika ezweni lonke lokudinga bonke abakhileyo emhlabeni.
Uthi uJohane noma ngabe noma kungabheda kanjani empilweni. Noma izimo zingakuvukela uzothi hayi mfundisi. Keke manje hayi baba ngiyahlehla ngibuye lemuva hayi uthi mawulonde izwi waligcina izwi lami nami ngiyakukulonda ngehora lokuvivinywa hey bazalwane insindiso ayikho lula kunzima ukufuna ukupleasa nokuphilela uNkulunkulu ngoba kunezinto okumele uhlukane nazo lento ke engekho lula kumuntu ukuthi ehlukane nezinto kunezinto ithi abanye sokwaba izinto sokwaba isiko sekwaba into kodwa izulu nalayihlaba inhliziyo kodwa kunzima uhlukana nezinto sisize Nkosi sipha amandla ukuhlukana nezinto kuthi noma kufika umzoso wokuvivinywa kodwa sikwazi ukuma sime siqina noma silingwa noma sishaywa noma sidelelwa kodwa sime silondise tshela umakhelwane ngimisile umnyango ongena kuvalwa muntu phambi kwakho sithe namhlanje ubusuku bokuvula kweminyango nako lokhu esikukhulumayo sikukhuluma ngoba umnyango wokushumayela uvuliwe ukubizulu belengavulanga lemfihlaka lesikhulumayo bengeke siyikhuluma sikhuluma ngoba izulu lithatha umnyango lawumisa phambi kwethu uvuliwe ofuna ukubona phakathi angabona haleluya bamba mntanami awuthinti umakhelwane uthi makhelwane akusilona ihora lokulala lelivuka omvusa umthinte ngamthinte kakhulu umuthi nje kancane kodwa lokazokuzwa yabo lokho umthinte lokazokuzwa umthinte yes umthinte uthi akusiyimi engufusayo umfundisi ngoba ngazaxabane nawe umnyakazise bese ukhomba phambili ukhombe ngapha ngakimi uthi abuke mina mshayele intandlo uNkulunkulu wasa mntwana
verse 10 ngokuba ulilondile
kahle ke sesindlulile mntanami ekulondeni izwi nakumnyango omisiwe sindlule ngicela ungibambele kwabase Korinte buqala chapter 16 verse 9
Kwaba seKorinto bokuqala chapter 16 verse 9.
Yep.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza. Nabamelene nami baningi. Kepha nxa kufika uTimotheo wanobheka ukuba hlale kini engenalo uvalo ngokuba usebenza umsebenzi wenkosi njengami.
Hayi Nkosi yami.
Ngakho ke makungabibikho omdelelayo.
Ngakho ke makufika nomfana omncane uTimothy. Is my son in the Lord. Anobheka ukuthi uphatheka kahle futhi akekho omdelelayo ngenxa yobuncane bakhe. Ngoba wenza umsebenzi wenkosi njengami awubuyele futhi ku16 ngicela ukuthi nibambe lokhu namhlanje sikhuluma ngokuvulwa kwani ngisacela ukunizwa kukhunywa ngokuvulwa kukhunywa ngokuvulwa kwemi zishaleni izandla nivukile manje verse number 16
verse 9
verse 9 sorry
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza.
Ngokuba ngivulelwe umnyango wethuba elikhulu lokusebenza. Ngokuba ngivulelwe umnyango wethuba elikhulu lokusebenza. Le ingabonakala kumdlalo ukudela ubuthongo ushikhala kini ushindawo ohlala kuyo uzohlala nje la ingabukeka kumdlalo kodwa ekugcineni abaningi bayosinda ngako lokuhlalela le inkonzo. Haleluya.
Oh Jesus.
Haleluya.
Haleluya.
Pindu verse number 9.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza. Nabamelene nami baningi.
Lalelani ke. Njengoba sisebenza kanje senza umsebenzi wenkosi. Baningi nabamelene nathi. Amamagama afanele kusela kithi. Ukuthi bakhona abamelene nalento yokushunyayelwa kwevangeli. Kukhona abantu nje lento yokushumayela ibacasula kabi ibadina. Kuna abantu nje futhi abangakufihli ukuthi ibayangidina. Bona abantu othiwa abazalwane bangidina abantu othiwa abazalwane. Umbuzo wami uthi nidinwa yini ngoba sicela lutho kuni? Nokwesonto nasicela kini nemali yokubamba i-transport asiyicela kini yini enidinayo? Nina nihluleka uku-understanda izimo, anidinwa yithi, nidinwa imisebenzi yenu emibi yobumnyama yona enidinayo. Thina asidini muntu, sikholwe yizwi likaNkulunkulu lahlaba inhliziyo yethu, sakholwa nguThixo savuma ngenhliziyo samlandela. Nidinwe yini pho? Kanti futhi nabaningi bamelene nathi. Amagama manje umpostoli Paulo sevula ibandla amehlo. Basalwa sesandlula asithe asekho kuleya nto yamasonto yobucawe. Lento kufika ecaweni ufike uhlale kuhlatshelele kucule kulindwe umfundisi. Wathi xa kufika umfundisi hayi ke bani sithola izwi ashumele umfundisi ogqibapho siphumile icawe sezihamba base sesandlula thina lapho. Thina ukuza kwethu kuNkulunkulu sisuke sinobudlelwane naye. Sisuke sizothulula inhliziyo yethu kuThixo. Sisuke sizoqinisa intando kaThixo kithi. Sisuke sizoqinisa ubudlelwano phakathi kwethu noNkulunkulu. Sisuke sizele ukuzozwa uThixo ethetha phakathi kweimpilo zethu.
Haleluya.
Uthomunye kanti wena uThixo wakho umuzwa ecaweni kuphela, awumuzwa ekhaya. Hayi, simuzwa yonke indawo. Kodwa kukhona abakhulu kunathi abakwazi ukusicacisela kakuhle kaloku thina sisebantwana iphimbo lakhe sometimes uyathetha kodwa singamuva. Kodwa kubakho abadala kithi ngabo abasixelelayo ukuba uThixo ngelexesha uthini. Haleluya. 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 Sizozwa uThixo ekhuluma sihlangene ngoba uthi umpostoli Pauli ningakudeleli bazalwane ukuhlangana. UDavide yena uthi maye kuhle ukuhlangana kwabazalwane. Kufaniswa namafutha athelwe ekhanda lika-Aaron ehle ngesilevu aza yofika emphethweni wezingubo. Maye kuhle ukuhlangana kwabangcwele. Njengoba sihlangene la izulu likhona phakathi kwethu. Haleluya. Glory to Jesus. Haleluya. Fundo verse number 9 sesiyathandaza.
Ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza. Nabamelene nami baningi.
Hey Nkosi yami.
Kepha nxa kufika uTimotheu anobheka ukuba hlale kini engenalo uvalo.
Ukhuluma bani? Ukhuluma umpostoli Paul. Ukhuluma lalani bazalo, ukhuluma umpostoli Paul lento ngishilo ngathi ngifuna ukuthi abantu lento bayibambe kahle and ngifuna ukuthi bay understand kahle nabantu abacabanga ukuthi le title yobupostoli yenza ukuthi wena wehluke kwabanye abantu ngifuna ukuthi bayiqonde kahle ukuthi ubupostola kuwona umdlalo makathi umpostoli Pauli nabaningi bamelene nathi umbuzo wami ukuthi ma uthathe i-title yobupostoli labaningi abamelene nathi uzokwazi ukubamela into eyenza ukuthi sikwazi ukubamela akusi-title kodwa ubizo lukaNkulunkulu esasabela uma ngabe uThixo esibiza ubizo likaNkulunkulu yilona olwenza ukuthi nabaningi abamelene nathi bagcine nabo sebasarenda bathi hayi siyabayeka ngoba angakuyimisa ngekuyivimbe into kaThixo bangakhi nje abake basambela bayofuna umuthi wokusivala bangakhi abenze imithandazo bakhuleka benza ama-prayers wokuthi into yethu ifeyile kodwa namanje samile ngoba asenzi ngamandla ethu kepha nguThixo osebenzayo icebo akulone lethu kepha icebo ngelikaThixo
haleluya
delela mntanami
kepha nxa kufika uTimotheo wanobheka ukuba ahlale kini engenalo uvalo ngokuba usebenza umsebenzi wenkosi njengami
amanye amagama umpostoli Paulu uthi siyekaleni ukucwasana nokubukelana phansi ningabukeli phansi abanye abantu ngoba uTimothe abafana abancane kodwa banayo into kaThixo haleluya ngoba abanye phakathi kwethu singabadelela kanti hey nasebabambene noThixo ngabo abenza ukuthi lento iqhubeke ayibongwe inkosi tshela umakhelwane makhe ungababukeli abanye abantu phansi hlonipha umdala hlonipha Hallelujah. Siyavula ngose minyango. Hallelujah. Sivule minyango yokushumayela izwi likaThixo. Isaiah 22:22. Sesiyothandaza. Isaiah chapter number 22 verse number 22.
Verse 22 Ngiyakubuka
awukhathele mntana hayi ukhathele
Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavid ehlombe lakhe Uyakuvula kungavali muntu
Hawu Nkosi yami
Avale kungavuli muntu
Hayi bo
Ngiyakumbethelisa kwasipikile endaweni eqinileyo
Ey
Abe isihlalo sobukhosi sikhazimulayo endlini kayise.
Hawu Nkosi yami.
Bayakuphanyeka phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise.
Mighty Jesus.
Izalo nabantwana zonke ezincane imicengezi nezinkamba. Ngalolo suku usho uJehova Sebaothi.
Yebo.
Isipikile sabethelwe endaweni eqinileyo siyakukhumuka.
Ayi!
Sinqanyulwe siwe nomthalo obukuso uqhunywe. Ngokuba uJehova ukhulumile.
Ngokuba uJehova ukhulumile. Nesipikili esabopha into zakho sashayelwa endaweni eqinile. Kwathiwa namhlanje uJehova sizowa sizosindwa umthwalo siwe phansi ivuleke iminyango thana fula Jehova fula fula Nkosi fula bambu 22 mntana mbese uhlala phansi sengiyavala
ngiyakukubeka isehluthulelo sendlu kaDavid
Davide ehlombe lakhe.
Yawubeka isahlethulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Ngiyakubeka isahluthulelo sikaDavide ehlombe lakhe. Akane ngiphokhiya. Penokia, ngiyakubeka. Hayi man mama, ngifuna wemoto. Angifuna wemoto mama, ngifuna wendlu. Where now? Thank you mama, bampa nkosi yami. Mama ayayibambela sisikhulule. Bampa mntana mbamba, bamba. UNkulunkulu akakuphe imoto ngegama lika Jesu. Uthi akakuphe imoto. I prophet imoto entsha phezu kwalomndeni. I prophesy a new car upon this family in the name of Jesus. Lalela mzalwa. Funda sisi.
Ngiyakubeka isahluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe.
Ngiyakubeka isahluthulelo sikaDavide ehlombe lakhe.
Uyakuvula kungavali muntu.
Awu, Nkosi yami. Uyakuvula ngoba ihluthulelo zobe zibekwe ehlombe lakhe. Uyakuvula
kungavali muntu.
La vule khona lona ngiyobeka isahluthulelo ehlombe lakhe lowo engiyobeka isahluthulelo ehlombe lakhe uyakuvula kungabikho muntu ovalayo
avale kungavuli muntu
aphinde futhi avale kungabikho muntu ovulayo
ngiyakumbethelisa kwesipikile endaweni eqinileyo
ngiyakumbethelisa kwesipikili esinoma endaweni eqinile lowo ngiyakumbethelisa kwesipikili endaweni eqinileyo
abe isihlalo sobukhozi esikhazimulayo endlini kayise
abe isihlalo sobukhozi esikhazimulayo endlini kayise na indaba yam la ikhona izahluthulelo ngiyawubeka izahluthulelo ngiyawubeka isahluthulelo emahlombe akhe layo vula khona kuyofuleka layo vala khona kuyofaneka namhla nje sihlangene ngobani la sihlangene ngaye owanikwa izahluthulelo ophuma endlini kaDavide ubani lo khulunywa ngaye la uJesu Kristu ubani okhuluma ngaye umprofeti uIsaya umbona engakafiki umbona engakazalwa kodwa nangu uyambona ukuthi ke lo uyonikwa izahluthulelo zokuvula nezokuvala uzonikwa izahluthulelo zokuvula awu moyo ongcwele moya kababa siyavula namhlanje
haleluya
asivuli ngamandla ethu kepha sivula ngamandla walowo owanikwa izahluthulelo kuba bonke abazalwa nabakhona la nabo bonke abayosibukela kuzindawo ngezindawo kumakhaya ngamakhaya nasi izahluthulelo siyavula manje siyavula manje siyavula manje siyavula manje siyavula manje siyavula manje banamanga bathakathi mabathi bavalile siphethe ufakazi weqiniso siphethe umavula kuvaliwe siphethe umavala angabikho vulayo asambi sodwa
haleluya
samba nendoda yamandla samba nomhlelombiso
makebuke haleluya
samba nomlondi kaIsrayeli ongazeli nongalali samba nomafula samba nomafula akwathi vula amafula samba nomafula hey siyafula manje kunabazalwa nabakhona la inhlanhla zabo zavalwa yayonke into yakho yavalwa umshado wakho wavalwa kodwa right now iimali zakho zavalwa amabhizinisi akho avalwa ingane zavalwa kodwa njengamanje siyafula
haleluya
siyafula
Jesus
siyafula
haleluya
siyafula
Jesus
siyafula
haleluya
siyafula siyafula bazalwa Fula mzalwa
haleluya
Fula 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 Shakatala basa Shakatala bebe Rina mama baba bosaya Ikandosa tamakadosa Ikatale bebe sekepaya Riba baba basantaka Rika ta 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 ta. Ripa kosa ta pa kotos. Funa moyo ntwele. Funa bangi sita sugu fanile. Funa ngosu funa. Funa tripa funa. Bawa yanzindo. Yanzindo tripo. Yanzindo bawa. Yanzindo tripo. Yanzindo. Yanzindo. Yanzindo tripo. Shata kanaba. Shiba baba baba sa. Hey! Kiboni minyangi afuneka. Kiboni minyangi afuneka. Kifuni misebenzi. Oshana mama mabosa wena tana fula ngifuna imisebenzi wena tana fula ngifuna imisebenzi ngifuna imishado ngifuna amabusiness ngifuna izimali ngifuna imizi Ngifunizimoto kwabasemshadweni ngifuna abantwana ngifuna ukuphila kwabagulayo in the name of Jesus 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 Rekatele bosaya Ropopopo shatapaya Sikatala mamabosa Montosha kebroska patusha Rikata papa shiketele besa Fulangos Nazi chutule na mama siafuna Mama sifuna ma promotions Mama sifuna ma increase Geka maniga jesu Ola mama babosa ya Yando la bossi kama ya Moyo nkwele shaizanda besi ya bomba Shaizanda, shaizanda Shaizanda gongo mokfula na mtaje mufuniwa Geka maniga chesu Geka maniga chesu Geka maniga chesu Shaizanda ufuna, shaizanda ufuna, shaizanda mombe Ora makosa tana mama shikama Sheketele moska badosa Ene mobo sikama mayonda ramabasaya Inana na makosa teke mosa Era papa sikama yonda ramabasaya Oh yes Lord, oh yes Lord, oh yes Lord, oh yes Lord Shaisanta zakoka kulubo mungulubu Oh glory, 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 glory. Oh glory. Oh glory, glory, glory. Seketele mosa. Andele besa telebeya. Kuna minyango efuliwe isita empilweni yakho. Kuna minyango yayichithwa minyango yamabhadi moye kwakhwalala. Oh, give me more ya mi befuliwa usatane. Amatimona matakate mpilo ndiyako.
siyafana ke manje siyafana manje siyafana manje amaphathi siyafana siyafana wena nje ukuthi fala siyafana amaphathi siyafana ikhwakhwalala siyafana konke okubi siyafana ukweswela siyafana ukweswela siyafana ukungasebenzi siyafana ukungasebenzi siyafana ungabi namizi siyafana ungabi namizi siyafana ungabi nayimoto siyafana ungabi nayimoto siyafana sifana ukungashadi sifana ukungashadi ngegama likaJesu siyafana konke okuthunyelwa amadimoni siyafana konke okuthunyelwa usathane siyafana shaya izandla zakho bese uyabonga sheketelemos rondo mokosaya inamamamandobaboboya indolobosekelemosa indamakosatapaya rekepepepepepepepe rikapasatapayotelebes inamamamamakosatapayono yelamamamamosekelemosa yandelebosikalamondolobosa Yonde Reketetete lebesai Mikapashi keme yando Mikapashi shayzandu tandazo shayzandu kune Repeke sate di kasota Andama mama kushata la mama yende Repepepepe sekete di pakashuta Ikando sate di makushata Ando moko sata paya Ando sheke broska badusha Iya mako sate kemando Riba mama shike telebeya Sende moko sa Salende le bosa la maha Selende le bosa kebeya Seba bebe sike boya Shaisandu fulumloma wako besi amoma Geka malengo setu Jesu Geka mama beninga peswa makaba Mama wetwa intwele siyabonga Iminyango mama ifulile na mshanche Siti mabusu kolonge malume guwe Mama siyabonga Iminyango na mshanche ifalile Iminyango yesita Iminyango ya matimoni Iminyango ya batagati Iminyango ya maloi Geka malengo su Jesu Shaizanda zako mesi ya mbongo kulumu For the last time asimshale ni zanda kakulu ngulungu leka menegosu Sengfuni gobegi zanda Sengtualisa izu lika ngulungulu lokuthi namhlanje ivulekile iminyango kodwa kube ngosiyambe ngishumele kwenye indawo bezwa nje abantu ukuthi uNkulunkulu uvulile bebazomshala izandla abantu baba siyabona ake simshala izandla uvulile uNkulunkulu avulile amazu shayizandla zakho bese uyabona Oh, glory to Jesus. God bless you, ma'am. Unkulunkulu akuphumuze ngoba unginike ikhiyo zomusa. Unkulunkulu akuphumuze. Njengoba bezivula nje. Bezivula umuzi okungowakho. Shaya izandla wabukele ngokukholwa egameni leNkosi. Kona inokona phakathi kwethu singakabeka izandla othi mfundisi Nkosi yami ngiyacela ngikhona baba la inkonzo yini
kodwa iqiniso ukuthi angasindiswa. Baba ngiyamdinga uJesu. Ngiyacela mfundisi ukukhuleke nami. I need Jesus in my life. If you are here, please help me by lifting up your hand. Say mfundisi ngikhona, ngiyamdinga uJesu. Praise the mighty name of Jesus. Angiboni isandla. Lokho kusho ukuthi sonke sisindisiwe la kulendlu. Uma kunjalo ke ngicela sicelebrate senze umsindo omkhulu sibonga amazulu. Awashweba Satan. Awadla Jesu. Washweba Satan. Thank you Jesus. Sengizobeka izandla egameni leNkosi uJesu. Ngiyacela wonke umuntu ngizomthinta ngesandla. In the mighty name of Jesus. Sengcwalisa izwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu uvulile. Hawu kodwa Nkosi yami. Moya longcwele. Hallelujah. Abanye nezoyi understand nezobona senifonelwa nebizwa. Okwamanje anika understand futhi anikezwe ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani umpostuli. Yafuli minya ngefali wingozi ngiyayibo awuyafuli minya yafuli minya. Nkosi yam Jesu ya funi minya go
ya funi minya efaliwe
amoyo ngwele
ya funa ya funa ya
funa
ya ibo Ya fula, ya fula, ya fula, ya fula.
Sengiyenza nje ugcwalisa izwi elithi umnyango enguvulile akekho namandla okuvala kanti futhi nalowo enguvalile akekho namandla okuvula usivulele uNkulunkulu usivulele uThixo haleluya niyazi ngendlela esikhulekela ngayo ngiyacela nje abantu abadala ningidlulisele bona nje ogogo labangathi sebakhulile siqale ngabo sibabeka izandla egameni lenkosi yethu Jesu umfundisi Mapholoba yena uzobe seyakhuleka esibongele inkonzo egameni lenkosi yethu Jesu bese kuthi ke umfundisi undlela asithathele yena ufefe egameni lenkosi wozani bazalwane ngicela nje kube nama asha eduze egameni lenkosi uYesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Yani manje abanye bavele ngapha nakho ke woza mfundisi wami egameni asize nathi abanye mase ngisuka nje mase ngidedela nje manje ugcobo nje sengibeka isandla ngifuna kungabi negap ngifuna ukunibeka nonke ngize ngiqede ngesikhathi esisodwa siyakhonza kusasa siyabuya kusasa egameni lenkosi ethu Jesu siyakhala kusasa egameni lenkosi uJesu ngicela ni invite ngicela nimeme abantu egameni lenkosi buya mfundisi khuphuka nceku khuphuka 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 nceku imimoya ngemimoya
imimoya ngemimoya imimoya
waya phuma yongcwele
thandaza mfundisi
sibongile baba sibongile nkulunkulu wethu siyabonga mongcwele sibongile egameni lika Jesu Kristo wase Nazaretha elinamandla wonke inkonzo meluso ingcwele sibongile amandla akho sibongile nkulunkulu wethu idluthulelo nkulunkulu onamandla siyabonga iminyango ivulekile nkulunkulu ingcwele uyivulile iminyango ebivaliwe ivalwe isitha meluso ingcwele siyabonga nkulunkulu onamandla iminyango ebivuliwe ivulwe isitha meluso ingcwele siyabonga nkulunkulu onamandla ukuthi wena uyivalile izinto ziyenzeka siyavuleka nkulunkulu onamandla imsebenzi siyabonga meluso ingcwele ukuthi abantu bayitholile imoto imizi konke nkulunkulu ingcwele amandla meluso ingcwele abuyiselwe kubanikazi ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla wonke meluso ingcwele besingayini ngaphandle kwakho nkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla nkulunkulu wethu wena owenza amanzi meluso ingcwele agobhoze make gobhoze meluso ingcwele ubumbano kubazalwane make gobhoze ukuzwana nkulunkulu ingcwele ngisho emndenini ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla make gobhoze unqoba nkulunkulu ingcwele Mange gobhoza amandla akho meluso ingcwele egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla wena meluso ingcwele owenza umoya uphephethe ngamandla phephetha nkulunkulu ingcwele iziphitho phephetha meluso ingcwele amaketanga phephetha meluso ingcwele unganqobi egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla izilakho meluso ingcwele siyabonga nkulunkulu wethu liyasondla meluso namandla impela liyimbewe engabuniyo asibuthiswa meluso ingcwele ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla wonke sithi mana njalo meluso ingcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha abazalwane meluso ingcwele uyabanabo uyabalonda indlela yonke ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha izwi lakho lishilo meluso namandla ukuba masilonde silonde izwi ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha vula indlebe zabo zikamoya uvule meluso ingcwele amehlaba kamoya ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla uyaphinda ukuvula ngisho izibeletho nkulunkulu ingcwele zikamoya meluso namandla bakwazi ukubamba ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha elinamandla wonke sibongile nkulunkulu wethu sibongile meluso wethu ngcwele siyabonga ngegama lika Jesu
Jesus baba siyabonga
Jesus
konke wenzileyo nalo kokunyokuhlokusayo Baba siyabonga konko kwenzileyo nalo kokunyo kuhlokuzayo Baba siyabonga
Baba siyabonga
konko
kwenzileyo
nalo
kokunyo kuhlokuzayo
Baba siyabonga
Baba siyabonga
amehlo samukela ufefe moyo ongcwele sibongile ngenkonzo yanamhlanje sibongile wena uthi unguThixo onathi ngaso sonke isikhathi athu Davide noma sambe esigodini sethunzi lokufa siko sabo kubi sibonga ihluthulela moyo ongcwele osiphe sona sibonga amandla akho Nkosi sibonga Nkosi iminyango evulekile Nkosi khona abanye abazobe behamba ama airport be fly ama countries and countries moyo ongcwele khona abazohamba bayotlema imoto zabo Nkosi khona bavukelwa ama business moyo ongcwele Eagle Mountain moyo ongcwele iya expand moyo ongcwele amanye ama branch ayazalwa masiyodume ngokuluka ayavuleka amanye ama branch ngegama lika Jesu Christu khuma nathi ke moyo ongcwele masizoya emakhaya hamba nathi Nkosi usivulele iminyango Let your favor stay upon us, Xodume ngokulunga. Qhubeka Nkosi usivulele la kuvaleke khona. USathana akanasabelo Nkosi. Ngoba wena uthe sikuvule emhlabeni nasezulwini, kuyovuleka moyo ongcwele. Siyabonga Nkosi for umpostoli Xodume ngokulunga. Qhubeka umgcwalisa ngomoyo wakho ongcwele Xodume ngokulunga. Umvikele engozini zomgaqo, umvikele kuSathane. Hambe na ngaso sonke isikhathi xonamandla. Masoya emakhaya Xodume ngokulunga, sifike nalogqobo emakhaya xonamandla. Usebenzele Nkosi. Ngegama elihle lamfelo wami uJesu Kristu wafa wavuka manje uzowe partner phakade amen umusa nothando nokudlala nokumoya ongcwele bakube nathi azabuye uJesu elandi bandla lakhe amen
Oh baba siyabonga oh konke